umathiba ndizomthutha nomgqibema wethu kuba xa ndinokumgqiba ndiyokube ndonide kubadala njengokuba ndithe ndizandiketyedulela ndizala ligqiyazela le ntombi nelineenkaba phantsi kweentaba zomjanyane kwisixeko sasecobisini kwidolophu yasengqobo ngumangxabane umajola mphankomo qengeba rhibela neyiwa tholi lomthakazi bazobe lelinye pheshe yakho mlanjani ndingumzukulwane kogatyeni omncwabe mamani ndondela ndlovu zadingumali sizadla amasini nkomo zibomvu ezimnyama ziyaxhelwa madingawashiya amancotshe ondala omomane othole oncuka ofunukumuku opapa ndisesizukulwane sesizukulwane emangqongweni oontsundu omhala sophitsho nqolomsila zonzwa ziintlava zingasinentsako ekhona amawethu nokhathi orharhane othisane ulubhungo neqheyo kuba ndinexelele ngenkcubeko yam khumbula iyawakha umzi wemfundo wathi owamtata ndingaze ndivumele nayiphina ikwenkwe endimosholekayo ndithethanani nje esi sibaya sikatata asikaphathaphatha selutsha ngathi ndilusane kuba esizalweni sikanini ukube bekuya ngokwam ndiye ndityatyadula kulo lonke qonga nto nje ndibethwa ngamaxesha khumbula kaloku esi sibaya esisukudlela bafana mhlabapha indlala ngoko ke mawethu mashenxe ndingekatyanga amaxhala ndixhalela xhukwane khumbulani neendaba zaphazamisa umtshakazi eqhosha ngoko ke maqoshe
nalapho ke ndandikhuthaza into yokokuba ukukhula uzazi yinto ebalulekileyo ungumntu baye xa umele isizwe sonze imfundo kuba kaloku sifunda lukhulu phaya ngokubaluleka kokuzazi amasiko nezithethe akwantu nalapho ke sikwafundiswa khona ngentlonipho ewe kaloku ndiyibona iyinto elungileyo ukuthi xa bendinokupha nje abantwana izimvo ezincinci namazwi enkuthazo ndingathi ubani nobani umntana ongutshintshana makalandele apha ekhondweni lethu sibanintsi ngokuba kaloku sivuselele ekubeni ube nekamva eliqeqenjileyo ungumntwana olulutsha emawethu kuba kaloku ikhanyisa nendlela yakho ungumntana oluntu kuba kaloku apha endleleni awuhambi udibana namaginqiginqi nditsho amanzithinzithi ewe ke emawethu ndiyabulela ngolu dlala endleleni phakathi
make ndikubuze phambi kuhambe sesiwam ne ezinye zezinto onokhe nje uthi qhabaqhaba ngazo othe wazifunda wena ukongeza kwezi sosithethile ozifundileyo apha enkciyweni nakwindoni zeziphi ezinye kuba ikhona enye ubungekathethi ngayo kodwa endiyibonayo laa nto yokuzethemba xa ngabe ungakuthi ukuthetha nje ngayo laa nto yozothemba confidence ebonakalayo apha kuwe uba ngaba yenye into ozifunde apha okanye mhlawumbi isukaphi laa nto nezinye nje izinto mhlawumbi onozicinga
ndiyabulela bhuti ngombuzo wakho ewe ndingathi yinto endifunde apha phakathi kuba kaloku phaya phakathi siye siphathane njengathi siphuma kusapho olunye asiye sibe nayo laa nto yokugqekana singabantu koko siyakhuthazana okokuba ubani nobani aziqhenye abe nebhongo neqhayiya ngobuyena bakhe kwaye into enye efundiswayo yintlonipho kanjengoko ibalulekile kuba kaloku napha kwindoni nakwinkciyo umntwana ngamnye uyafundiswa imisebenzi yezandla koko abanye abanalo ncam laa nto yokokuba babe noyazi kwezinye izinto nto nje bakhona baphumelela kwimisebenzi yezandla enye into ephinde ndivise ukuba kwenziwana kanjalo ukuncedisana nekamva lenkamva entsundu enkosi
ndiyavulela sisiwam omnye nje umbuzo ogqibela into yokubana ke ngoku ngokubona kwakho mhlawumbi usezawuba lilungu lenciyo kule minyaka izayo mhlawumbi noba iminyaka emihlanu uya phambili ngokom inqweno yakho mhlawumbi unqwenela ubana mhlawumbi uphume njani apha kwinciyo mhlawumbi ekhona itheko elinje okanye ithini into unqwenela ubana mhlawumbi uphume nini njani apha enciyweni
mandiphendule umbuzo wakho wokuqala bhuti ewe kwiminyaka emihlanu okanye engaphezulu ndiseza kuqhubeka ndihambe inciyo nendoni kuba ndifuna isizukulwana sesizukulwana somzi ontsundu sibe nako ukufunda lukhulu ngam kwaye bendibona bengamane ukuva izinto ezithethwa ngam kumaphephandaba koko benako ukubona lo mntu kuthethwa ngayo kona kana futhi ndiyarhalela kuphuma kundoni okanye kunciyo ngetheko lomthatha kenziweyo elikhulu nalaa nto iya kundivuyisa kakhulu enkosi ngexesha lakho futhi
siyabulela sesi wam.